Ya bakunzi ba Gitega Entertainment TV reka tubaramutse tubashimire cyane ko namwaduhisemwo kwa muri ko mukirikana na ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu mudukirikirana muciye kuri Facebook na YouTube. Uno munsi twashitse muri Lenox Bar. Lenox Bar nakabare kadasanzwe kari ngaha mu gisagara cya Gitega. Nibaza ko atandi muzosanga kabare nka Lenox Bar neza na neza gatumbereye muri quartier Nyabiharage. Ariko nuhava mvuga byinshi kuri bo, ariko gafise ama specialite menshi atandukanye, bakora ibintu bitandukanye, bakora ibintu byinshi, nitwa sino vyinjiramo ngo ndabiheze. Ariko no munsi twahatemberereye ndi kumwe n'umujeha wakabare Lenox Bar, ariko kandi ndi kumwe n'abandi bahinga mu bijanye n'ama service bafise muri Lenox Bar. Ndatangura nidondorana n'umujeha canke tumwakira kuri kamera za Gitega Entertainment TV. Ndakuramukije.
Ego ndabaramukije nanje
amakuru yawe
Jenny sawa.
Twumvise yuko muri introduction navuze yuko usanzwe jeje kano kabare wo kwidondora ko baradukurikirana muri bande.
Jewe nitwa Munezero Abbas. Ego ni jewe ndaba kino kigo cha Lenox Restaurant Bar. Ego ni kigo ciza, ni kigo kandi duhereza twakira abantu tukabahereza ibintu byinshi byinshi kandi cyane.
Kino kigo uri mu basanzwe bagikurikirana, mufise ama service menshi atandukanye. Ndabona n'ibintu bishajije ngaho imbere yacu. Nibaza ko atahandi atahandi twosanga ibintu nk'ibi. Iye muri make ibi iye nibiki?
Ego ama service dufise ni menshi cyane, ni menshi cyane ku buryo fashe umwanya ngo tubivuge ubunyene tutobiheza. Ariko harimo amwamwe ma service twashatse kuvuga uyu munsi cyane cyane kuri service ya y'ubuhinga bwo kuvanga inzoga. Kumbure jewe sinza kuvuga cyane kuri izi nzoga kuko tubafise umuhinga yavyize ari we uyu ari ngaha iburyo bwawe. Kumbure niwaza gufata umwanya mwiza ababwire ibyari byo, abereke ko byari byo. Ariko uretse ibyo, izi ni cocktail. Hariho cocktail yambiye na cocktail tambiye. Ego
murakoze cyane kutubwira yuko ari ama cocktail, hari yambiye n'izitambiye. Ariko twibaze ko ubutaha nitwakwenda kutubwira izindi services zikoregwa ngaha muri Lenox uzotwakira.
Ego cyane, n'ubu turabakira ntugira ikibazo.
Murakoze rwose. Reka nsimbire rero buryo bwanje, ndi kumwe n'umushinga nta urumva w'umuhinga mu gutegura bino bintu mubona ngaho imbere yacu. Aratangura twidondora.
Jenny twa Nyandwi Masud, abandi banyita Tier, nkaba ndi umumetre d'hotel.
Uri umumetre muri bino bintu Arthur, kano kabare ni na kabare Lenox ukamaze mu gihe kingana gute?
Lenox kuva kugurwa kamaze umwaka gakora, nanjye nkabamaze umwaka nkora muri Lenox.
Nuko iburyo bwanje ariko ndasimbira kandi ibubamfu bwanje naho aratwidondora.
Kibanye tansanze rugize Jafet mugabe benshi banze ku izina rya Diego, nkabandi mu asista wa maître d'hôtel.
Nuko turi kumwe n'umu maître d'hôtel, tukaba turi kumwe n'umu assista wiwe. Muri make baradusigurira ibijanye n'ibi bintu tubona ngaho imbere. Je ntavyonzi kandi nawe uri kuradukurikirana, hari ababizi n'abatabizi, ariko tugomba turonke muri make ido nido rya bino bintu. Maître d'hôtel, ibi iye muri make nibiki?
Ibi biri ngaho imbere yacu harimo amaji avanze tuyita ko ari ji cocktail, hakabona ama melange ya inzoga ziri alikolize hamwe nayo maji. Yego,
tuvuze cocktail mu ijambo rimwe, cocktail ni giki?
Hariho cocktail alikolize na cocktail de jus. Rero cocktail de jus iba ari melange ya maji, cocktail alikolize iba ari melange twashyizemo umwambiro. Yego,
nuko hama ibubamfu naho nk'umu wa sister iyi cocktail cyanke iyi melange itagira umwambiro ikogwa mu biki n'ibiki?
Umusanzwe muri aya maji atagira umwambiro, ariyo twita cocktail ji cocktail. Umusanzwe ugiye kuraba n'ibirahuri sinzi kwa byitegereje byo byatandukanye. kuko nk'umuntu akaturaba ashobora kubaza ati none ji cocktail cyangwa iyo cocktail alcoolize ni iyi musanzwe ini ji cocktail nini ji cocktail ariko inani cocktail alcoolize ini cocktail alcoolize kuko kimwe cyose cyafite kirahuri cyacu ushobora gushiramo
byumvikana iyo umuntu asavye cocktail wamenyereye ivyo bintu vy'iyo mivango umuhaye mu kirahuri acabona ati ijya irimo umwambiro ijya ntirimo umwambiro
biravana niyo wasavye nkuba asavye alcohol tica tumenyikira udushiramo ari sanza alcohol tukamenyikira udushiramo yego
nuko turumvise ingene ji cocktail isanzwe ikogwa hanyuma ifise umwambiro nayo bigenda gutegameza
ifise umwambiro hage dushiramo umwambiro uri woroshe cyo tukagira umwambiro ukaze bivana n'umukiriya uko abyifuza hari abakiriya babaza bashaka anwe kirahuri kimwe acaburekwa hariho n'abandi bashaka gesha kakoroshe gusa ndagateramire ko koroshe yego
ne nkawe uri nk'umumetre ni kuvuga komande yose bagira barakubwira bati uranshiramo akambiro gakwiye canke kadakwiye
yego cyane
muri cyo gihe akabeyi kabari kamwe canke ucumenye ingene mu facture
ura nk'ubu cocktail zacu ngaha age tugira ama promotion unyo ibirahuri bibiri tubinywa kuri 25 ml washavuga jewe shaka nyene korohe simborego n'ingoga igiciro ni gihinduka kiguma ari kijya nyene
nubwo uvuga uti ngomba nyene kagume nce ntera nigenda ndiyandikira umunani mwibarabara ni fresh
ego cyane
nuko bariko baratubwira ingene biba bigenda mu gukogwa mwikogwa gino myambiro no cocktail no mivanga ngo ibifise myambiro canke idafise umwambiro ariko mutubwira muntuzeye mu muvango ubufise umwambiro muba mushiramo nk'ubwoko nkabungahe bw'inzoga
ariyo umuvango dushiramo ubwoko nka butatu n'izindi tugira mu bwoko bubiri n'izindi tugira ku bwoko bune yego
mbe bitandukaniye he ahaje ubwoko bubiri n'ahaje ubwoko bune
bona nk'iyi itukura tukwashizemo ubwoko bubiri iyi nayo y'urwasi rutoto rubisi twageze nuzaye ko ubwoko butatu yego
ndabona ntibisangiye amabara ndabona munsi biratukura hejuru biri orange ukuntu sha murabahinga kweri
ukuntu twagize biri muri decoration yego ukuntu bitukura munsi canye ajya bikasana nuze na vert ibari decoration
ke hama mu bijanye na ji cocktail idafise umwambiro muhora mukoresha amaji y'ubwoko bungana
naho maji atagira umwambiro awe ji cocktail tashaka gukoresha ubwoko butatu cyangwa tukakoresha ubwoko bubiri ego
ngo tubwira ibintu bibaze ko bitamenyerewe ngahe Gitega siyo tunga muri Lenox gusa aga specialty mwisangije kotuma umukiriya ahurumbira muri Lenox bar kubijanye na cocktail na kahe
cocktail zacu zo ngaha tuzikoresha mu nzoga nyine nziza nyine zigisirimu apana bya biyoga nyine nk'ibya kanyanga bya karibu oya twe dukoresha mayoga nyine azwi nyine ku isi yose akora mu cocktail
aratubwiye ko bakoresha inzoga special kumbure atari izo zindi nibaza ko uza kuronka umwanya utwereke by'ukuri turabe ko hayelma bivuga ari by'ukuri
ego cyane
nuko turafise iyi cocktail j nayo nyene uri kurarabaga assista wa maître ngaha abakiriya cyangwa ibivanye na commande muronka mubona biri ku rugero rungana gute
musanzwe muri Lenox nakabare gahurumbirwa cyane muri ico gihe twe tugerageza kwakira umukiriya uko avyipfuza kandi tukamuha service yifuza muri ico gihe rero muri ziji zacu bashaka kuvuga ati nk'umwana arakunda abonye kagenda gataka cyangwa akavuga ati ubu ni umukizwa rero kandi akaji kacyo tukamukoreye aranezerwa cyane rero tuno tuji bashobora kuba abana ko ari hakafise vert munsi akandi gafise rouge muri ico gihe turaraba ati nk'umwana ikatumuhe ino rouge kuko abajya abana bakunda utuntu twa rouge nk'umuntu akoze tukamuhi mugabe bose biyavana nagu abashaka mugabe muri ico gihe kuko hari icyo bita cocktail oshwa turashaka kukwereka ibintu tuguma dukore cocktail ukatubwira ati jye nkorera muri iyi n'iyi aba basanzwe bazizi yego
nuko ngira ngo ariko baradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV barumva ingene bigenda tugaruka kusanzwe arongoye kino kigo turashaka kukwibariza abasi nka ukurikirana canke ibikorwa byo ngaha ugiye kuraba mu maraporo uronka izi koktere ziritabweho canke bigenda gute
ego koktere ni bimwe mu binyobwa byo nsohora cyane kuko ntandi hantu ushobora kubisanga nka Gitega atari nga ego cyo ituma rero kenshi usanga zibaye boku consommer bazinyoye cyane ego
ariko metre watubwira canke wohamagarira iki cyangwa wobwira iki abariko baradukurikirana batarigera baza nga kugira ngo ubumvirize zino cocktail
nkuko umuntu iyo bataraza ngambure no se kumviriza cocktail dukora ngaha yarahonze kwenga cocktail dutegura nkubu ariho n'izindi tuterekanye ngaha nkubu ufise nka gasibe twashobora gukora cocktail nyine mara ku gasibe kawe ufise ushaka gufungura wabuze nyine appetit twafise cocktail dushobora gutegura ukagira appetit basubira kandi ukaba muzima ego
reka nanje ngire ko mpamagarira abantu sanga weekend nyene byagenze kuri hano ugatusanga nyene bimeze kundi kuntu ace yihutira nga muri Lenox kugira bamukura gasibe
meza cyane
akajambo kanyuma wobwira abari ko baradukurikirana
akajambo no sa nababwira abakiriya bacu canke abagomba karibu musanzwe ni kigo caguze muri Lenox no vuga ati ni karibu bose akandi kindi naco nta kintu bazorondera ngaba babure ndabijeje
metre apa yizi cocktail hari bindi usanzwe ukora
yego cyane nko gufungura tufise ama plat ameze neza cyane nka mafi dufise ubwoko nka bune dufise ifitwa kuhe ifitwa tilapia kenshi bese bita makoke imikeke amasangara n'indagara turazifise yego
ikiyaga cyose mwaracimuriye muri Lenox
neza cyane
nuko abari ko baradukurikirana nibaza yuko ibintu bimeze neza ubutangira ngo tuzozo dusigurira ibijanye no mu gikoni na
yego cyane
amagara y'abakiriya biyongere nga muri Lenox abakiriya bari benshi baba bari ko baradukurikirana wowe nyene ngira ngo umunezero urakwica kuko
birandengeye umunezero ni mwishi cyane ndaryohewe nk'abakiriya uba bataraza gufungura nka kuhinga muri Lenox cyangwa umukeke ahigitega ngira ntahandi hano boronko umukeke upima nk'ikiro nga dufite imikeke minini minini cyane kuheza imeze neza amasangara ameze neza ari frais nta muntu ashobora kugifinga ngo imere nabi ego
nuko muri Lenox iyo batubwiye ibintu barabishyitsa kandi baranabitwereka iyo fite uzoyibereka by'ukuri muzozi mutubwira handi hano Gitega mwahisanga Abas akajambo kanyuma kwari ko aradukurikirana
ego akajambo kanyuma no vuga nuko inzoga dufise atari zigusa tafise n'inzoga z'ubundi bwoko bwinshi tafise nk'ama champagne tafise ama liqueur ama whisky ama cognac ama vin sans alcool na avec alcool ama vin rouge na ama vin blanc tose birahari ego rero twashaduhamagarira abakiriya bacu kuduhurumbira nimuze tubamara inyota nimuze tubanezereze uretse nivyo Lenox bar irabaha n'umuziki mwiza cyane ego uretse n'umuziki chaque samedi turagira karaoke kandi sanga bimeze neza cyane rero ico no bamenyesha cyangwa ico no babwira nuko umuntu wese yahurumbiye Lenox ntiyigeze akogwa n'isoni ahubwo yatashe aryohewe cyane
reka rero tubashimire cyane kuri kino kiyago baduhaye ariko turabandanya gatoyi batwereka ibinyobwa nabyo bafise turabona yuko ama konto arusanga shajije abere ukuntu baraza kutwereka ko nabonye yuko atari na konto arimwe gusa batwereka muri make inzoga basanzwe bafise hama nawe uri kuradukurikirana iyo ukunda uyihurumbire ngaha nibaze ko igiciro kitavuna
ego igiciro ni kirasanzwe cyane
kirasanzwe cyane Gitega Entertainment TV turabandanya n'ikiganiro cyacu turacyari muri Lenox bar ariko mwabonye ama cocktail ngaha ehe munyaruke rero muyihereze
muri Lenox nta ve nimwe ushobora kuba wipfuza ushobora kwasanga nkuko mubibona ino comptoir ya charge kubera ko mbere hatubanye hatu twafise n'indi comptoir hari yepfo musanze tudasanze ngaha abasha no gusanga hari yepfo rero muri aya mave amalikere ama whisky dufise ngaha iwacu twafise ama ve sans alcool ariyo ya yamubona ngaha za even shamdo lekti house izi zose ni sans alcool dushobora kubahereza hama tukaba dufise ama champagne champagne twafise ruinard twafise Moete, Veve Crico, tukaba dufise na Titang. Kuko kenshi zoba zinywa zikanye nyinshi zi muri frigo. Kuko benshi bazikunda zikanye. Hama twafise ama whisky ariyo hariya mubona. Twafise Gold Label, Double Black, Red Label, Capitaine Morgan, Cointreau, Black Label, Hennessy, Camus. Twafise Absolute, Jack Daniels, twafise GNB, twafise Jameson, twafise Oxo Cafe, twafise Vodoka, twafise Martel, twafise Malibu, Campari, Grey Gross, Capis, Changhe Mandarine, Napoleon, Changhe Mandarine, Mandarine Napoleon, tukaba dufise na Mandarine, Night, iyo. Hama. Habantu basanzwe bakunda ivin agacacane nk'abadamu bakunda utuve dusosa nabo nyitwabibagiye muri Lenox turafise Isabelle de France turafise Celar turafise Arta wine turafise Dompo Oxnams eka naba papa babifuza twatuyoganye bavuga ati turahiye Now in twabibagiye hari tafise Jardin Gaspignon Merlot Thomas Borton twafise n'inzoga cyane abapati bakunda kudusaba nga muri Lenox cyo bita Fjord de Pape chanque Chemin de Pape Vedomese nga twasho kwironka mu isanze muri Lenox nta kintu ushaka kuza ngo ubure nababa ndi bamafaranga make bavuga ati ndakenya kunywa karikere fise amafaranga make Now yen twabibagiye ino turafise du petit black black stallion VA Bondo 7 Gloria twafise cognac twafise Valer mu nico gihe nyine abantu basanga bafise amahera make bose amusanze muri Lenox twakira bafise amahera menshi nafise make ya bose karibu muri sanze